And all that joy that floods my soul. Oh, Santi, wonderful heaven. And now I know Jesus has
Into the teller is with us, Jehovah. Ulysses Cat is so tetella. Unfun the Susan has to let his column say, Josu would then attack. A shadow could put his heart.
Oh, I love you. I love you.
Amen. Yeah. Sesifile isonto. Thathalela ithuba bazalwane. Ngibingelele the father of the house. Umfundisi uDladla ne first lady yala ekhaya. Ngibazi ngobabili ke bazalwane egameni kaJesu. Ngibingelele ubaba uZondo. Umfundisi uZondo egameni kaJesu. Bafundisi bonke abakhona i-leadership yalapha ekhaya egameni kaJesu. I-worship team lengapha. Ake share izandla bazalwane, share izandla bezinga. Share nombozo odlalela insimbi elikhulu ihlombe bazalwane. Ngangu chorus leader emvuselelweni. Ngiyayithanda i-chorus. Ngaqala kuyona. Ngasuka lapho ngawumphathi wohlelo. Ubona makuthiwa uyagraduate. Graduate ngawumphathi ohlele esontweni makuneyinkonzo eyinkulu zemaphasika ngoba kuziphasika ngangazi ukuthi uhlelo lemvuselelo yangomgcibelo uyathanda uthandi phethwe yimina ngoba ngangiliphatha ngempela uhlelo kuhamba kwahamba ngaziwe ebandleni ndasaliphatha uhlelo sengiyashumayela ngase ngibe umshumayela ngabe uNkulunkulu ngaphatha ama-worshipers into engimuhle ngayiyodwa angiyena umfundisi ophake izongibona nje next week namhlanje ngiyabingelela mhlawumbe izongibona ke kusasa ukuthi uyashumayela namhlanje udumisile kusasa washumayela boNkulunkulu ngoba abafundisi bathole ubufundisi bakhohlwa ukuthi babazalwana ngumzalwane ke nje ngomfundisi sindisiwe izono zami ziyathethelelwa sazothethelelwa ziyothethelwa inkulu naphakathi kibambi ivese lithi okhuthazela kuzobe segcinela iyosindiswa akabonga uNkulunkulu ngiphethe ivese lami sengibona ne team yebandla ethi ngenza konke ngoKristu ongiqinisayo mina amebazalwane
amen
sengiyahala nje ukuthi uNkosiyami yini ngingakhulumi ngayo ngoba ngiqala ukufika leya nto kuba khona into engayisho ngayo mhlawumbe kusasa sengabheka ivese lami awu amen.
Amen.
Kumbe utufike endaweni futhi ukhuluma indaba zakho kukhona indaba zakho. Praise the Lord. Kingi ngumfundisi osemncane omthandayo uNkulunkulu.
Yeah.
Futhi oyithandayo izalukwazi abantu abasha ngibathande ngaphezulu kwezalukwazi.
Yeah.
Futhi ngiyathanda zadladla ukuthi bebe baningi abadala kunabancane banje. Awu amen.
Amen.
Ukuze umuntu ongaphandle thi mayibuka bona ukuthi ikhona ke leyanto.
Yeah.
Praise the Lord.
Amen.
Because ingane sifuna imangaliso abantu abadala bafuna ukekhaya zulu
yebo
sina izingane simayela simayela une pressure yokuthi imangaliso uNkulunkulu ngazangukuphi imangaliso kuphi izwi ngathi usenkingeni ngathi awuzwakali kahle ufuna ushumayela ukukhona iziphathekayo ezandleni praise the Lord ukube nje manje ngimile la namakanyela amile lapha manje abilayo ngiyobathola esandleni abo uNkulunkulu testwa ukhola praise the Lord so umuntu omusha mayekholwa mina ngimthemba uhalf kodwa umuntu omdala methe yakhona ngimthemba complete
yeah.
I have my reasons akaba uNkulunkulu ukuthi ngimthemba uhalf omusha kodwa ngimthemba ngiphelele umdala because umuntu omusha ngimbona ukuthi uyakhola mhlasana ngimbona eathenda lento kuthiwa i homestead kodwa hayi kwi homestead la kuyoshiyezwa khona abantu ekhaya la kuthiwa kuyokhulekwa khona kodwa uthi uyokhuleka emzini womuntu umuntu omusha ngibona eqhamuka bese ngiyamlalela noma esethandaza uthini khona bekhuluma noThixo because bayakhuluma noThixo kodwa into abayishoyisa ukuthi manje ayidlule ngisho kwi roof yetende iyaphela nje ngoba manje yala emhlabeni ngimlaleleke kulolozinga lelo praise the Lord ngimlalelisa ukuthi nemethandazo yamuzwa amethandazo ukuthi lo uthandazo umthandazo wasekhaya ezulwini noma uthandazo umthandazo wasebandleni ngoba uNkulunkulu because there is a prayer in the church and there is a prayer in the church of God uNkulunkulu in this house umthandazo wakho kunomthandazo wasebandleni lakho kunomthandazo wabangcwele wasekhaya ezulwini so le mthandazo ayifani uyawuzwa umthandazo webandla ukuthi webandla ke lo ufuna umthandazo bayezwa bakubo uyathandaza kubani uthandaze bandleni and every day sase ngathandaziswa because umthandazo webandla umusho kahle nomfundisi uyachazeka kodwa amazulu afali indlebe ngoba wawuzwa wasekhaya esulwini ukulindilosi ziyobo asilisiyabonga ukuthi usinikeze isitime nathi khona umuntu othandaza ingilosi ithola isitime asophumula singabe samdumisa uNkulunkulu ihlale phansi athi uNkulunkulu thulani ke khona umnikeze ikhefu emhlabeni uma ithandaza khona lenkubuka kuyena ayihlanganisa yena noThixo bese uNkulunkulu yehla ezohlala kule mthandazo noma ibangaliswa kodwa uThixo ezwe kwathi ukuthi uThixo kuphela nengilosi sizizo sijabule kwani ngilosi sizijabulela umuntu bevula umlomo sizinange evula umlomo Nkosi yami ukuthi sesethola ithuba lokuphumula kodwa bevula umlomo nje siqhubeke kuma rayiswa ngalutho kwani ndazo yisho ayaziwe zulwini akusebenza zonke ukuthi khona abashumela abangaziwe zibashumela abaziwe khona khona abantu abadumisayo abaziwe ekhaya abadumisa bona khona abasiwe ekhaya khona abathandazayo ama intercessor emabandleni akhona khona abasiwe ekhaya praise the Lord ama intercessor kodwa ekhaya abaziwe ibona abama kwigepha bathi bafika imoya abaziwe ekhaya imoya bayivibana yibaziwe impela ke imoya ngiyashaje ixoxe indaba nami bethu bentaba bevula umlomo ibakhumbuza imoya ithi njalo ungamemezi kakhulu ngathi ngoba sinawe la kulo mbuso izenzo zethu maqedwa ukuthandaza sikhomba ukuthi sinawe kulo mbuso nombuso ungawudeki kakhulu ngoba umbuso ophila kuwona noma ungafakazi ebandleni ungakhohlwa umbuso ophila kuwona ngoba wena unombuso ophila kuwona ngoba umbuso umethandaza akhetha umbuso ophila kuwona afakaze against umbuso aphile kona kodwa umbuso ithi hayi njalo wena ungayilunga ungumoneli indawo lala kuyona ngoba ntambama uma liqhambama sobe sinayo uyazi ukuthi ngiyaxolisa bazalwane okusho ukuthi ke kubuyele kwi-order praise the Lord ufasele ipantshi babuzonto waye uthisha wame college bangikhuba nginikeza lento yokuthuke isifundo wathi ihomeletics kwihomeletics wawufail amangabe uqhaluze pulpit
yokuja
makho uthisha ngefanele kwenze show ukuthi yanadela into ayifundise praise the Lord njalo ke bazalwane belungisele phatha ukuthi babuhlahla mawuqala kunabantu abasha amagama amakhulu mawuqala baze bathi sophuma ngebhokisi baphume ngemicondo yabo bangene ngawo labona lawo bantu labo bangena ngemicondo yabo bethi sophuma ngebhokisi The first thing people have been so from the pockets, my woman, I have been told you have a take up. One party can block. Number two, one of our gap.
Yeah,
my bed was a hammer now. Who wants to be a hammer? Bored. Utiko, fear niggas is abandoned by work, abandoned by sad, never do chapula. Oh, my school is a I should show myself. Busumbisa ngutwe kula no bana school. Maybe 100% noma 90% abantu abayikhula nabo esikoleni eligunya ngoba uqale wena wahle igunya esikoleni akazange ngikhamuke sebusa akabazi baphi manje kodwa impilo wayiqala nabo
hey inkosi
iqale phakama abantu abebephakama naye abaseko usekwelinye izinga lempilo phezulu ufika abanye abantu phezulu khona abantu oqala nabo bephele kuze besibibe ukuthi uqhubeka nabo nabo bephele kube khona bokugcina uma uhlangana nalabo bantu endleleni ungabathathi kancane bayinsila yala ekhaya bayisikhokwana zakha noma usubone selapha phesheya ekhanda zakhona omtshela ukuthi uyisikhokwana salapha ekhaya wena ngaqala ngawo umsebenzi futhi ungalokothi umgxeke esola umthande ngekho Number two, calling Kanezo Hamba Hamba Hamba, Zilima, the corner of course, whom seven Zakulu, no Satana of food, Zore Lima, like a Kule Konala, or Meshuti, Zito Dos, Kotumaya, Nino Zeman. Who was party Santo? Mawaka, Nembas, or party Santo, the speaking. Come in Bazaya, go to Yalimas. Question soon, Schmeller. Hello, Vangel. No, what is it? Spartan is the man. No, my man, a spartum to any man. What a spartan is the man. Come what Puliman is the man in the name of the in Alimal. I have a mountain as Tanazong I used to win. But calling Tanazang I used to win. I also don't always win. Kamu dah tik ubu ye tik ubu ye. Ni ingat pada kamu punya ubu ye tik itu singgung. Surat dengan limel. Tik orang gelil lawan depan ni. Bukan semua tik usir itu sejenis gue. Mesti tadi singgung ngau. Wasal dari pipe ngap. Elu mesti sanjai. Nanti tik ubu ye pada kau gunung asal dengan mukis. Minang lete is. Uma ibi sokota ingat seven zigiona. Yang isi salah. Kau fikir oh pisau pisau ingu maka kau kurpika. Bangun mana pisau. Wathandaza wathola iyanqunywa ayilungele ihlabelele linjalo bese kuphela inkonzo wathola emkhize uthini wena ngathi before ngikhulume ngicela ukuthi ngithandaze ngathi baba ngayishumayeza isezonweni yaba yithuluzi ebandleni njengoba lingaka namhlanje ilimele uma ngasibuye inqunyiwe ulandibandi sale ngeke ngiwuthole umqhele ngayo ngathi mina ngedwa angiyimuni thixo kodwa umisoli ibusela kwena thembeka thixo nawe uyithethelela ngoba ngiyakwazi umlanda futhi ngiyakwazi umhlungu uba kumbone phuma ayikho into ebuhlungu njengokumlanda kodwa ibuhlungu kakhulu abantu bivezethe kweyinkatha siphendule uthixo asiphenduleleyo le ngane kathi ikhulelwe kuneyimembe edozakuthele ngaphakathi ebandleni eyigcine ngayo yayishumayeza ikhulelwe yake yamaya emlindelweni ikhulele isisu sisikhulu yathi ubaba owangizalayo wangitshela ukuba isono yasazi kodwa mina ngisona isono noma ngilimele ningalimali njengami le nto engayenzayo isono ingathi ibandla lathi lifuna ukukhulelwa abashawa njalo kodwa bayathanda yabona ke ngoba uyaqala asivulele livesi na le Philip 4 verse 13 so thike next week noma kusasa bese sibheka leli lami la Isaiah 42 ebe ngiliphethe ngisuke ekhaya
lashinto
ngibona lento emnandi ebhalwe lapha seyishumayela ngokwanele mina ngizoyivangela isono ke ngizosineka njengethawula kulayi mathala baya
amen
ya isono ngizosineka njengethawula kulayi ngoba ngibona ukukhuluma kahle manje bese yavangela egcineni ngizokhona ngeculo libona ukuthi eyulanda isono ethi ngangiyisona esibi esaye inkosi ngegama li
Jesu
Fina usu Wali Yena wane sula Uba kushadla ke ngiyamazi Ngimazi ngeke ngaba buzothi Uma umdlahla Ngimazi njengomuntu engangena ethimini eshaya amakhoras ngimphethe ushuma umdlahla umama wala ibandle ngubhuti omdala wasemzini kudlahla mina ngoba vele umama lo enimbona ebizwa ngofirst lady nangimbiza ngegama ngimphuma udlahla wafika ezoshumayela kanti akazini ngokuzoshumela kuphela namehla avulekile sesibiza ethi kungase kwenzeke kube khona umshado ozoqhamuka sathandaza sabonga uNkulunkulu baba siyabonga Themed udlahla ufuna usisi wethu lona hawu kana udlahla bese ngani la neba two sasilala naye ke udlahla ekamelweni elilodwa sivuke sigeze ndawonye senze ibreakfast thina njengamadoda engekho umuntu osisizayo ibreakfast Wayemncane kudlala ngomzimba angazi ukuthi usafuna nethina bemncane udlala because isamthola ma. Bengithi ngofika udlala senomkhaba esingakanani. Praise the Lord.
Amen.
Kibe ngumuthi ke sahlukana it was 2003 4 5 around lapho. Kimbona kuya ku 2006 7. Buka ke manje ukuthi u 2016 udlala usashumayela ngisashumayela. Khomba ukuthi ke akulula la ukuhamba kodwa kuyahambe ke
yes
into yenza ukuthi kuhambe ke kumina ukuthi ngiyazi ukuthi khona into isono ebufundisini
yeah
so umi umzana ewe esolweni nginamandla okumlanda ngenxa ukuthi uJesu unginikezile
yes
kodwa anginawo amandla okumcinezela umfundisi ocinezela abantu akafiki ezulwini because sifisele ukubalanda hayi ukubacinezela
yeah
kodwa kaPhilip chapter 4 uverse number 13
Hallelujah bazalwane incwadi yaPhilip 4 chapter 13 uverse 13 ihloko sakhona sithi uPaul ubonga isipho asithunyelelwe kuye eRome uverse number 13
manake isihloko leso
yeah
ho inesihloko leya mina isihloko maBhayibheli singisa wanazi isihloko ngikazama ukuthi ahlupa ngalokho awonazi ihloko kodwa ethi ngithole lezulu nami elinehloko awuphinde sifo ihloko
uPaul ubonga isipho abasithumele kuye eRome
uPaul ubhala incwadi lebasePhilip usejele eRome uboshiwe khumbule ukuthi uPaul eRome wayewenzani wayeboshiwe incwadi yasePhilip mawuyifunde ekuqaleni uzothola umlando ukuthi uPaul waassigna ielder ukuthi ligadele libandla wengekho umfundisi owayebekiwe khona kwakune elder elaligadile uzokhumbula ukuthi khona ePhilip la esifunda ngakhona before uPaul ayoshumela khona wayekade shumela eEfeso kabo uNkulunkulu ezithi uChrist uyalingana nabapriest kwasebazimfundiso ezithi uKristu naye uyalingana nje nabantu bonke uzelwe uMaria noJosepha useyalinga kwasenemfundiso enjalo so umuntu oyibekwe khona ke eFilip lento yamhlula ukuyilungisa waseyagijima wayejele so lencwadi ibhalwe nje uPaul useRoma uyibhalela ibandla laseFilip akekho kulona ulungisisimo eFilip akungwabazelani
amen
Funa understand lapho masiqala. Funda le. ngathi wafuna uverse 12 qala ufuna uverse 12 ngesizulu
verse number 12
ayi mana buti kudala ke sakhula tethiswa thi ithethe kuze namadimoni asabe uyazi iBhayibheli malifundwa bandle angikhonza kulona angikhonze bandle ni ukuthiwa iAfrika wathi azofunda iBhayibheli afunda abashumayeli nanofunda noma umvangeli nomshumayeli
oh
wathi me funda iBhayibheli incwadi kaJohane wathi deeper silence ingafundi incwadi angene kumoya engakayifundi nenakholwa manje zongitshelisa kwazi ey ezasinto kudala meshi memezela umshumayeli eshi memezela athi inkonzo elandelayo mayifika umoda leta athi keep a dialogue ushi memezela kodwa angene kumoya imemezela uzu ukuthi ube umoya kodwa ushi imemezela nje so mfuna ufunde kanjalo kana mebhuti ukuze mvuselwe nabantu bonke bephapha
yeah amen
verse number 12 ngiyakwazi ukuba phansi
Imala bokuthi uPauli ngazi ukuthi la uyaxoxa. Ngakho ngiyakhonza kumfundisi. iBhayibheli vele sibandle ngiyafunda ungaphathe igabi. Khale bathu lokho kutifunda ngiqhubeka. Uthi uPauli la ngiyakwazi ukuba phansi. Woli mina manje ngiyakwazi ukuba intengelupho.
Hey.
Niyabazi ukurejectwa.
Hey.
Niyabazi ukungabinasi singwa.
Hey.
Niyabazi ukusali phlukela ushintsha. Niyabazi ukungabinakho umuhla efreshi. Niyabazi ukuphelela upetroli endleleni. Niyabazi ukubukela abantu phansi. Bengishaya idiva noma ufuna usizo. Bengikhwema behambele eceleni. Leyo ukuthi ngiyakwalify endaweni ngenxa education enginayo kube ngazi ukuthi ngiyintenge lutho ngize ngizonxa khona iblue ngenxa yendawo ngiyona lezo zimo ngiyasazi empilweni yami ngenxa yendawo engisuka kuyona nangenxa yempilo yami ngiyayazi leyo nto hayi ngoba sengibhala incwadi sengibizwa ngompostoli ukuthi ngidale ngawumpostoli ngiyakakalanayintenge lutho ngatshelwa kwathiwa ngifanele ushumayela ngenxa yesono engasenzayo ngathi ngiyashumayela bangibalekela leyo nto ngiyayazi ukuthi ngithi ngikhiphe iphimbo abantu bengangizwa bethi nangumbulala ekhala ngathi ungathi ngobufakaza wena abantu bedonsela izono zakho bedonsela bebeke phambi kwakhe engathi kuqala ngawe Paul uyayazi leyo nto wathi uyafakaza wena thiwa simbonile fakaza waphinde wakhulelwa usazokhulelwa futhi kube ngathi kuqala ngawe leyo nto iyenzeka naPaul ungathi uyafakaza buti ngiyakwazi nokuphakama Paul ngazi ukuthi ukhuluma nathi namhlanje abafundi bafuna ukuqala phezulu bafuna ukuqala phansi hayi ukuthi badayisa amanzi bayathanda bathanda amanzi bafuna igama abadayisa amafutha nje bathanda amafutha bafuna igama bafuna ukuhamba ngeyimoto eyibizayo bafuna ukuhlonishwa abafuni ukuba phansi bafuna ukuqala kanti kuqala khona hayi kuqala phansi awukwazi ukujabula phezulu ungazange uqale phansi ngoba uzolimala kabuhlungu masuphezulu aqala phezulu kodwa kuqala phansi awuthandazeli umshado kodwa uqala uthandazela isimilo ayiqali phezulu iqala phansi qala phansi hayi qala phansi hlafu Nale sibone nawe uthi sengifuna ukuhamba ngemoto hayi kana uhambe ngonyawo uzuthi kunjani uhamba ngonyawo ubiziwe ngoba mhlazana unemoto ngeke umphakamele umuntu ohamba ngenyawo wafunda ukuthi kuyaphela usawo endlini nesihlanu sokuthenga usawo singekho mhlasana esenemali umbona yena mangivela umuntu ezocela usizo umbona sheshisa ethi ay 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 izengomphendulo ngoba kezile kumina kodwa uze kumina bathi ukuthi uyamazi ungihamba usuke usawoti njengoba ngena ngomnyango abahlangene nani njengoba ngiphakama bade nami ngelilanga emasela nami bathi abaqhamuke sebephezulu mawuthi uzakuye niyabona ukuthi kunamefa mani ngiyathanda ukukhuluma kodwa kunempili ngiyathanda ukukhuluma kodwa ayikho indlela eyawuyena ayikho indlela ekuyo lemasi umbephakame ngale ndlela ukuthi nomethandazo uyathandazo uyezwa ukuthi uba niyathandaza esontweni futhi indlela athandaza ayinamandla kodwa ngiyafisa ukucela umthandazo kuyena angikwazi kuyokucela indlela yiyona uphakeme yakuthandaza kahle futhi ngiyamthemba kodwa kuyeke kuyena
awu amen awu
amen
yakwazi ukuba phansi akekho umuntu onebhadi njengeyasha ebandleni nize niphakamele ngisho namaweshi phasi nabo abantu abazosaphotha umbono njengani wakabona uzosaphotha umbono nomuntu umuntu akuphakamele wena uzaphotha umbono naphi because ungathi wenza okungcono kunokwabo uphakamela umuntu oweshiphayo ngoba uhleli phansi ukhonza wena kangeke azakwazi ukweshipha ungekho wena ayingeke nisho amen ulungile la ekhaya sesisemngcwabeni kodwa kwabantu lokungcwabo Jesu ngoba ngishonile mina awu amen funda ncike yami funda kahle
ngiyakwazi ukuba phansi ngiyakwazi nokubusa kukho konke ezintweni zonke ngifundisiwe ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela
uthi Paul ngitrainiwe
yeah
uthi Paul ngiye ngaye college ngafundiswa ngento ekuthiwa into ekhona kodwa ingekho kwaqubuka ifaith yathi ifaith I can do all things let us see results ngoba unaba 12 futhi ngiqale ngafunda sengibhalalela ivesi elingezansi nje ngenxa yecollege engibuyelona engithembisa into yethu ngithengike namali kodwa ngafundiswa ecollege ukuthi ngelisha amagama aphambana nesimo engikusona ngithengike namali kodwa ecollege ezulwini amazwi ngamfundisa ecollege athaka ngikhuluma amazwi aphambana nesimo namhlanje ngithi I can do all things through Christ who strengthens me. I can drive a car, no me education in Gabo. I can live in a mansion house, no me education in Gabo. I can work, no man of Fudile. Why? In a bad college.
Awukwazi ukusho la manje ungaqalanga ku verse 12
akadini ukala 12 ungaqala 12 noma washo la manje ama challenge azokubusa ukuthi kuthini ku verse 13 kodwa mangala verse 12 azofika ama challenge abuse nasiyatshela ukuthi I am a graduate of verse number 12 namhlanje I'm speaking with verse 13 because it's not verse 12 asenge u verse 12 bese siyathandaza
hey
boss uyazothi mawufikile uhambile mangibhuka uhamba bayibe ngiphusisa amanzi la ngisungishumela khona angishule kange bengiphusisa kodwa bayibe angilethela amanzi ngimanga ukuthi ubaphusa bese ngiyakhubeka futhi ngishumayela angiyinto
ngoba sengiphuza amanzi. Bangazi la ngitshela ukushumela khona, hhayi angiwayeki. Mina nje ngikade ukuphuza nje, phinde futhi ngiqhubeke ngishumayela ngoba uNkulunkulu.
Amen.
Awu amen. Angiyena umuntu mina odubayo ukuthi awusengiphuza. Nakule ndawo sike siyenze kanti bekujula ukuyibona yenze. Akasichaza uverse 12. Uverse 12 ngathi uyimpilo uwodwa. Futhi uverse 12 ngazi ukuthi akulona ivesi uyincwadi. Uverse 12 zonke ufuna ukuthi wona engazi ukuthi ngiqala kamba ngiqala mina ngu 12 funa ngabe ngiqala ku 1 nehle nami kodwa hayi ngikhuluma ku 1 ngikhuluma ku mina ku 12 ngoba u verse 12 uthi ngiyakwazi ukuba phansi, ngiyakwazi ukubusa, ngiyakwazi ukuswela, ngiyakwazi ukuba mpofu, ngiyakwazi ukucela, okusho ukuthi ngiyakwazi nokukhala, ngiyakwazi nokujabula, ngiyakwazi ukuxoshwa, ngiyakwazi ukwamukelwa, ngiyakwazi ukubukela phansi. Ayikho ihlobo lento ongaliletha kumina okungalazi. Okusho uma sekufika ukubusa angikwazi ukuphakama ngenxa yokubusa, because ngiya-understand ukuthi mina I don't qualify ekubuseni, kodwa ngenxa yoverse 13 ongisizayo ngisizwe kahle hle uverse 12 ongifundisile ukuthi emva kokuhlupheka khona amazwi okumele niwasho mina ayashiwo umfundisi, ayashiwo umshumayeli, kodwa ngiwasho mina phezu kwempilo yami ngiprofethe. Siyavuma ukuthi umfundisi wethelo ngawe, kodwa uthini wena ngawe? Ngoba uma ungasho lutho ngawe wena, ngoba ngeza abaprofethi bezosho ngawe, kodwa khona amazwi okumele ashiwo wena ngawe, because amazwi ashiwo wena abanamandla against your situation. Noma ngasho mina as a man of God, but wena you should stand up with your prophecies and stand firm. Child of God, by so saying, you qualify yourself as we. I'm feeling it. So, no more shock bombs. Here's one. You are going to prosper in life. I prophesy as a man of God. I'm giving you your car. Come and receive your car. Come and receive your house. As a man of God, I said, the Lord, you are the head, not the tail. The pastor said, for this reaction, what you are saying. Because you could look at Abash, but so many people. A man so I show you all, and you got Papa Tang only let you sit down. Then they cut you from the room. What do you mean? Sending that for your soul. Come over, says Winnie. Selfishly, I'm not sure. 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 I am a son of the living God. Even by I shall echo Kota, by I shall in Miami. But in Amsterdam, I celebrate and I rejoice in his salvation. Devil and you, devil and demon, I'm telling you, you are not Lord.
inyama ithi ufuna umthola uyitshele uthi shut up shut up shut up shut up la mina sekhona ofikile. I used to be that person, I'm no longer that person manje. I used to be your fool, I'm no longer your fool. You are a flesh, you are living in me. I'm the one who is in charge, who controlling you, my flesh. Indodana uyithole apha ndini kuyashada ngiyakutela nyama yami. Shut up. Ukhele izinto endiza phezulu ekhaya kwakho. Uyitshele ngomthandazo. Uthi nginezimpundulu ebengithwele uzotheratha ekhaya. Namhlanje lo muzi usunegazi likaJesu. Angisenamandla wokuza la. Angisenamandla wokugijima la. Because sekhona igazi likaJesu.
Sinyathela ngesisotha kuba uyinzi
niyayisho ke lethi uyazidla insimbi kodwa ngikhala mihla namalanga emakhaya. Praise the Lord. Ngidedele sokuba naye asifana sokuba wena aba naye kanjalo
mbonayo.
Praise the Lord. Hey, sina ngicula incandwe nonke manje. Monga icula incandwe ngawo ke style le. Nejoy asashile indala thi. Hawu amebazalwa. Hey, monga uhlabela kuvumisa kwazi kuphela kulezi ngoma zakudala. Ansazi. Lead. Ya. Monga ucula kusokala ukuthi ecula ingane yami. Awu amen.
Ya.
Now over the things again. Sinova ma paper sonke. Sesiyathandaza ngayo. Uba sina kudala ke sasicula sicula ngamazwi aphakeme. Ngiyabona bayabuya zonke, kodwa bebuya se 13. Ngoba 13 ona ngushumayeli. Yawuletha kuwena nje ngoba unjalo. Ngifuna uyowenza ekhaya.
Eyinkosi.
Ufuna ungene kumwe, ufuna uwe uthathe uyowenza ekhaya. Because mawuthathe uverse 13 loya, uyowenza ekhaya. Awukwazi ukukhala khaliso isimo u13 uba ngaphezulu kwezimo zonke lo athini sokukhuluma ngayo. Ngiyawuthanda ke kwi translation kababuzoni akangi mkhona namhlanje ophethe amplified. Ngithanda u13 ku amplified fetching sifunde ngayo kaba uNkulunkulu lo 13. Oh amen. Uyavitrasi baba ngayo. Yayithi ngoma yayicula ithina kudala ithi nandifa bona microphone phansi ayinyuki dala kushisa lokwazi sithi umlula mi sopha
sila
ngifake ithrama sengifuna ukuthandaza ngaleli vesi izalukwazi akudala sicula le ngoma le awu amen sengifuna ukuthandaza ngovesi 13 njalo ke uma yihlangana zona sicula le ngoma umlulamisi sayibuzanga ukuthi sithi liphi elinye ikhama esisindiswa ngemikhono yakhe ngiyagcinwa noma ungathini ungisitha ungisitha esivumvungwini esandleni somusa uPaulu uthi ayike uma uli apply kwale universe uthi mina usisho wena awushi we as a church okushuthi alike ebuningini likumuntu oyedwa lelikama alisebenzi lelikama endingini alisebenzi ebandleni lisebenza kumuntu eyedwana. Sibile futhi ngiphindelele ngishona